imana yaduhezaga mu 2005 mugamo CNDD-FDD n'abagumyabanga mugamo arahezwe imyaka 600 igihe witwagwa nabandi rika rero tujye muri kahizi kujye mu ishyamba tazi gakino tazi rika dusubira inyo muri imyaka 600 turabe mbega abatwaye imbere yacu batwaye gute nibihe byiza bakoze twabandanirizako ukavye nimera ukabona bikuru bikuru bakoze twabane twakiri igihugu ukaravuga uti mbega nibihe bibi bakoze kugira byo muri zo bibi bakoze duce tubikosora mbega muri imyaka 3 yose batwaye nibande batwaye neza nibande babaye intwari zimwe kuzumfatira akarorero tukabamenya tuti aba batubera akarorero urumva mugenda muri kahise ikiza kugira icubakire ko ikibi kugira ikosore intwari zitanze zikubera akarorero tugiye mu bintu bibi twavuze tuti amacakubiriyo yisha abantu benshi tuyakosore umva muyakosora uzanye ngaha mu mwese ngo dukosore amacakubiri mwogira ibitabo ngo kwandika ibitabo by'amafilosofi by'amanegosiasiyo by'ibiki mugabo tuvuze tuti umugambi CNDD-FDD ururimbo rw'umugambi ruri ku iki mu gutorera umuti amacakubiri igitero cya kabiri umutekano kuri bose kugira bene Burundi boye kwamabicwa umuntu akavuka agakura agasaza akitaba Imana atawe umukozeko bataguhoye ubwoko bataguhoye intara bataguhoye uburebure ubunini icuri ukikurira ukabaho usukuzopfe ku myaka myinshi uheze 2020 gombi here ejeje 2003 hama 2000 tangwe kupfa mutwebwe 2006 2008 imbonera ko ritangwe kupfa mu ijana ibisubizo inkora zajashikiwe tugatarabisanya mugabo umutekano kuri bose taduhejeje dusubiye ngaho nero amashyira hamwe navuga nti twige twiyemeze daburo twitwe tuti tugiye kuraba indongozi twaje tuvuga tuti aba baragize cyamara twarashiye no muri no kuma kuva twikuki uraze inyere gutse hatwawe tukaraba kuva kuri kwa gasoni imbonera kuri ku gasoni tuvuga hari imbonera kuri imyaka 2008 imbonera kuri fata ibintu mu minwe kavuga iti abazungu mwese tekera mugende twarushe ukaca ku bandi bose kwa micombe twararondeye turaburana n'icyo twafatira ko na gatoni twararondeje akantu keza twafatira ko wapi ko twe twavuga tuti umuntu wese afise intuze afise ibice bibiri ku mubiri igice cyiza umuco n'umwiza umuco ni ibintu byiza akora umwiza ni bibi ibibi n'ibicumura akora ibyo arabigumana mugabo umwiza umuco ni byiza akora bitubera karoriro twe natwe tushaka gukopia ko tugiye kuri bagaza turaba prakenge nariziwe tawaze ati kandi nibyo prakenge nayo bagaza turayivuga tuti ibi aya mabloke ibiti yateye kuri bagaza aya matara izingomero zarubatswe aya makaburimbo yaceye yubakwa amahinguriro yaceye yubakwa turavyimbanturi tuduze gatoyi bigacha bitangwa kuzimangana numva rero twegende turavuga tuti tugende turaraba tuze turakopia ibyiza bitubera karorero ibibi tubireke navyo nyene biradufasha naye tukavuga tuti amashyirahamwe yacu nayo nyene turabe iyo nyashobora mukuru bavuze ati budget program niwe mwasi wa mbere aha ni mu mpende beshi barabigwanya kubera mahera abafisi icyazo gukora abantu bakeneye amafaranga aba ku makonti ma rubrique bidatomoye bagirisha muvuma batwara ahantu twarajibonye imbere yuko bije program itangura urasanga hariho nkandi nka 500 miliyo bagacha bayapanza ahantu atanaka zokora mbere kugira bayakoreshe bacha bakurira kuri librique y'amanama n'amaseminari kuduga ruguru amadesane ibindi byose bagacha bayatwaraye ubu rero kubera byugaye bese baravenzwe nga bese bari pengwe abantu bese bacha bipengwesha kubera iki ntibagi turakironka aho bakubita kanaze ku kiri akagarina n'inoze nakabuzana nivyo umugabo bizo nibukebuke nta reforme nimwe itavengesha abantu bujya kugira ngo nigikoti cyame gisubira ku kizana amababi gitangura uragugiteye ugikaze mu murima kugira ugitere ugiteye gitangwa gukaba kugira kizana amababi ubu rero reka mubanwe nta ngorane mugabo ejo muzotoha kuko ubu byose bijya kuneza abene igihugu bose kare yari umugwi ubu bose azoronkako na uzosanga urimwo kandi uzosanga umerewe neza nicyo gituma ijya byo kubana ni byiza twe turabibona ubajije n'umuntu aravuga ati ashaka yishura nabi kumbe ari akantu kavuye ko ni ibintu byiza cyane nibyo turabizi waramenyeye kuzura vuga kuzura tangira asirenze amaheru hembwa hari abantu babayeho gusumba uko bangana donke gusumba uko ari ukabaho kuri bije y'imiliyoni 5 ku kwezi kandi uhembwa umuriyoni lazima udapata matatizo kubera ubuntu bwishwa menyereje ko uturu n'ahandi heshi bice utujegera bakavuga ngo kwa kwifye kumbe ubari karabaho guko yandikiwe ibyo rero byinshi birabaho mugatwege tugaduti hamwe dufashe umuntu wese akiyemeza akavuga ati genda giye wewe uti uginga none ishira hamwe abantu uritwaye kandi ngore ziriho nta numwe aravuga ati jejyananiye mfasha mu mpindu bose bagumaho nta numwe aratubwira ati jewe bugi ibi bintu mu mpaye bizonjegeza murankabira nge ntabyo noshobora nta numwe umwe se nzogerageza agerageza abaza ubu ningene yabaho agerageza murambabarira twe twaravuze tuti ntibishoboka yuko tuba tudanze icyayi nikawa wa komisiyoneri mbwa ingorane zizobaho n'izi ushitse ugiye Mombasa kuca munara usanga ihoteli ya Sengitware bayi gukoteye bandi abakomisiyoneri twe twagiye kuraba umukomisiyoneri bakugirira ihoteli Sengitware kandi no muri mucumba urasanga ba envelope twaragiye turabaza n'abakomisiyoneri atika tubafata neza urumva none zova mu komisiyoneri gute kandi baguhirasiye murazogera mubaze mwese asa simumba sa none hajye ni Sengitware nicyo gituma icyayi cy'iwacu twararose abaje abarabo baraje n'umugambwe mereti abakowesiye n'abandi bose baravuga ati reka mu gicyayi cyanyu nikawa turabizi kuryoshe mugabo kuva i Mombasa nta na hamwe uzobona uhejeje Mombasa uzobona i Burundi ni kuvuga icyayi uhejeje ugidandaza bacaba bashyira ko kari kinyarwanda kari igikenya kari ibihugu ibindi bihugu kiza kuva i Mombasa atatarasa ibintu n'imiriho muragenda hose twaje nagiye no muri Oman kuraba yashyira hamwe ihinguri icyayi ya montazi ndinjira bisohoka bose bagura icyayi mu Burundi mugabisohoka byanze ko montazi ntibandika ko nuko ari madini ari icyateye mu Burundi mu ihungiro rya nagiye kandi bagura icyayi cy'u Burundi umva rero hose imaji y'u Burundi ushitse Mombasa iradandazwa kandi hamwe na basi icyayi cyose bavuga ati tuze kurondera icyayi mu Burundi mugakubera iki hanze nta kiriho umva ibi byose ni ibintu bituzingamika no tudahindutse tukavuga tugiye mu gihugu cyifashe gute na label y'u Burundi itaboneka hanze ngo bumve aka kanovera k'imfungwa z'u Burundi nicyo gituma nk'amavoka ngira SPK yanza ari ngaha wewe yama akunda kujya ku isine umwe ngo neje azuba yagiye kurondera ngene bambara amavoka ambara z'amavoka bavuga bati no twiga amavoka y'iwacu n'abahindi baheruka kubagendera mu kayanza bavuga bati amavoka y'u Burundi turayakeneye ku isoko ku isi mugabo usamaye agendanze ku Tanzania agendanze ku Kenya ariyo ingwahe wacu ugikabanga muri Tanzania usanga amakabyo yuzuye menshi bari ko aracambuwa amavoka mani manini matoyi ayameze nabi yose yava y'abarundi ako kantu tagagize ngo duhindure sinzi ngo twobigira twobaza nimaze ko twasinyisha wewe uje guhindura ibintu no guhinduka dusinyire ngaha kuko baza muri rutine kugira bya bindi nakayagira bya bindi nakayagira tugatuma hahandi ubwo tutera tumanuka kubera urumva ni ibintu byacu bica bidanzwa n'abandi ugiye mu ma alimentation yose nta namigiro kivoka kiri munsi y'amadolari 9 ikiro kandi harimo n'ibibuto kiya kibuto bazi ko kipima ugasanga ikiro n'amadolari 9 amadolari 9 n'ibihumbi 27 by'amarundi ku kiro mugatwebwe nta n'igihumbi turonka ku kiro ngaha dusabe nawe kwiza tunga bose umwe wese yihe imbono jewe nzokora iki tukakibona kwiyemeza sisaba leta gusa n'abaprive umuntu wese uzomusaba umugumyabanga wese yiyemeze uvuga uti jende yemeje inkwavu kugwiza inkwavu gusa kuri urwego abantu bose yiyemeje kuvyo bashoboye avuga ati jende nzogira ihinguriro ndiyemeje jende nzogira iki ndiyemeje kugira ngo binyaruke tugende kuri speed nini ya iterambere ubuze uti jewe nzo kwa kikibuga cyiza gishobora kwakira impindo za basket sawa cyubake hanyuma boke ni hoteli abantu baronka bashikira je mvuze nti mu kigisata cy'ingenzi tuzukubaka ibi nibini byubake abantu bazi mugabo natwe turabe yuko hose kuko urashobora kubaka iby'ingenzi ugasanga bamwe bakuzi bi urashobora kubaka ingenzi ugasanga handi bariko barabuza bariko bafata nabi abantu binjira mu Burundi ugasanga utugozi nitwishye imyarabara umuntu akamusaka ku metri ijana ku metri amajana atatu ku metri amajana ndagacavuga ati sinzogaruka mu cyo gihugu kwera utu tuntu ata dibete ya sirikiracyo atayiriho